Ngikubingelele ukwamukela yona ngitshali lakho engunqa phambili igama upastor weningi la sibuya nje namaphupho asixolise bantu bakwethu umuntu umatasatasa nani mkhuhlane ihle sibamba sixineke imisebenzi sikole siqine ngapha nangaba kodwa ke ngiyathembisa ukuthi nakanjani uma umuntu right sizokwazi ukuthi sibe sibize isikhathi okwamanje asibele singapholisi maseko guys sisho ukuthi silandeleni on ETV every Monday lapha ngo-22:00 sibe sikhona every Monday ku-ETV ku-morning show sibe sikhona singasilandela khona ningafuna Facebook page yakhona yeboning show SA nibuka amaphupho esuke sonke sikhumile ngawo ningafuli lapha nayo ngilalela kumkhondo FM 98.6 noma silandele online ngokuthi ke awukwazi ukuthola frequency yabo engu 98.6 ngathi www.radioapp.co.za ulandele ke kusindisa umkhondo FM every Tuesday 5:30 sibe sichaza futhi nakhona amaphupho kodwa nje kwamanje ichannel yakho ingonqa phambili khona la asikhumbe la ngo Charlie M Charlie M uthile uchazane imophupha uphakathi mhlawumbe kwisikebhe esikhulu kodwa futhi mhlawumbe ubona kunomlungu osuke egqilaza abantu lapho kodwa ke futhi bese uyaphunyuka ngokuthi ayiphonse olwandle ubebuza lokho-ke kodwa-ke asichaze nje kafushane ukuthi-ke iphupho elifana naleli lingasho into ey'ningi kodwa nje kafushane esikubonayo la elingakubalula iphupho elifana naleli ukuthi uma uphupha la ubona mhlawumpe isikebhe sigcwele abantu esuke begqilazwa umlungu othile wena bese uyaphunyuka mhlawumpe ngokuthi uliphonse olwandle lolu phawu mhlawumpe olungasho ukuthi uthunyelwe mhlawumpe ngey'lwane ey'thize noma ngesilwane esithize sokuthunyelwa ngaso noma kungasho ukuthi kunobuthakathi obuthile obhekene nabo noma ohlobhekene nabo zongizungezwe yiy'nkinga-ke okungelula ukuthi mhlawumpe ungayinqoba njengamanje kepha kuzogcina uphunyulile kuzo nokuthi-ke mhlawumpe uqunge isibindi esingase kodwa siphinde sifake uphile kwenye futhi inkinga lesi sibindi-ke sakho-ke kanye la sikhumela ngomuntu ola obizayo ngomuthivithi uthi sawubona kusho ukuthini mhlawumpe ukuphupha la ukucela imali ucela imali mhlobo ku-ATM noma ukukhipha imali noma ucela imali bese kuphuma-ke la ama-R50 amaningi lolu-ke asikhulume la ngokuqala nge-ATM ukuthi i-ATM nje yona ngokwayo uma uyiphupha la uyibona uphawule mhlawumpe olungasho ukuthi kungenzeka ulindele ukuthola mhlawumpe imali yemaduze noma kukhona omunye umuntu ongahle-ke mhlawumpe akukhokhele imali akukweleta yona noma-ke la khona okuthile ongahle ukuthole kumuntu mhlawumpe omaziyo noma owazane-ke naye kanti futhi okunye singakubalula la uma uphupha la u-ATM noma umshini womali ngoti kamageba la ngasho ukuthi mhlawumpe la uphafa uthole uhle lolusho ukuthi lumelela mhlawumpe iy'khungo ey'thile zezey'mali ungahle uthole kuzo usizo lwemali uma ukuthi-ke ubusuludinga noma kusho ukuthi-ke amandla emali-ke ney'nsiza ozosidinga ungahle uyithole maduzane kwesinye sey'khungo mhlawumpe okade-ke ufuna kuzo lolo sizo olusuke ulufuna kanti futhi la ngawo la asikhulume-ke ngomuntu esethi-ke mina ngiphupha-ke la imali la uphawu lolo lungasho ukuthi kungenzeka ukuthole ukuthi-ke uzizwe mhlawumpe uyiqhenya njengamanje noma unethemba elithile empilweni noma unesiqiniseko mhlawumpe ngendlela izinto ezihamba-ke ngayo ukuthi kayi kuyathembisa mhlawumpe impumelelo ubona engathi sekuthiwa-ke thokola themba amathunzi ayewukela kanti futhi la omunye umuntu still ume ephupha la imali engamaphepha nalo ungaphinde kube uphaa mhlawumpe oluhle kodwa futhi olukhombisa ukuthi-ke uzothola usizo osukuludinga noma uzobona inhlanhla esikhathini-ke esizayo noma-ke leyo nhlanhla yakho-ke inhlanhla kodwa eza-ke ngolonwabo kodwa-ke inhlanhla esuke iza ngolonwabo kodwa-ke noma uzokwazi ukuthola-ke mhlawumpe losizo osukuludinga very soon uthi-ke la uwandile kwamkhize angibingelele baba ngifisa ukwazi-ke ngingumfundi ngihlale eresi ngiphupheke la kunezinhlwathi ezintathu kwisikhwama sami engisisebenzisayo nje hhayi njalo eyokuqala ngathi-ke nginike ukudla yase iyahamba kwasale ezimbili azihluphi zona kodwa-ke ngokwephupho kumele-ke nazo ngiziphe ukudla manje mina-ke ngiyazisaba ngoba ngezinkulu ngendlela-ke yisimanga zona-ke azihluphi zihlalele ngabe kusho ukuthini-ke lokhu ngoba-ke ezami lezinyoko ngokwephupho esingakubolelwa ngokwenhlwathi ukuthi umuntu uma ephupha inhlwathi la Upha ungasho ngela umcimbi mhlawumbe ongahle ube khona esikhathini sizayo ngasho umcimbi othile ozoba nawo futhi noma kungasho ukuthi ke ungase uphumelele mhlawumbe kuyibhizinisi noma ke kokwenzayo ngokuthatha isinqumo kodwa esisuke siphusile njani uma uphuphakile nxadi lali mhlawumbe uyizama ke la uyondla mhlawumbe noma unayo asikhulume futhi lama uphupha la uyiphakela nxadi ukuthi mhlawumbe nalolu phawu olungamela ukwesaba mhlawumbe umuntu osaba ukwehluleka empilweni njengamanje noma ngomahle ubhekelane ubhekane nokulahlekelo ongeke wakwazi ukukubalekela noma ukugwema yabo very soon noma ke kumele ke ubambe iqhaza noma ukudlala indima mhlawumbe ongazi futhi ongayimisele mhlawumbe ukuyidlala leyo ndima leyo kepha ozophoqele ukuthi ke uyidlale esikhathini ke esizayo uma ukuthi lapho ubhaphakele inhlwathi kodwa ukuthi ke ubunga nayintshisekelo kangaka la uma ungenzile mhlawumbe uphuphela futhi inhlwathi uphawu oluphinde luyamaniswe la nemimoya yamadlozi ongathi mhlawumbe umuntu owembethwe yidlozi noma-ke imimoya yamadlozi la ude backer noma ude backer uthi-ke thokoza of from watching ama-video akho about amaphupho ngivele-ke ngikhumbule iphupho engake ngaba nalo mhlawumbe-ke le nyoka ihleli esihlahleni umngani wami wayebalekela mina-ke ngazama ukuyishaya ngageja ngabaleka nami kuthi-ke asikhulumelanga ngalo-ke le phupho leli uthi la uphuma uphupha nayo inyoka mhlawumpe iyalulenga esihlahleni uphawu lolu olungayikhombisa-ke iy'nkinga mhlawumpe obhekene nayo yezempilo mhlawumpe noma yezenhlala kahle nokungasho ukuthi leyo nkinga leyo ingadalwa-ke indlela mhlawumpe yokuphila engeyinhle mhlawumpe uzobhekana ne-problem ethile zala yezenhlala kahle noma-ke ngokwempilo nje kodwa-ke ngenxa yokuthi mhlawumpe indlela-ke wena osuke uphila ngayo ubona-ke mthelo walezi nkinga la uma uphupha ukuthi la inyoka lolu phawu lunamele simo esithile mhlawumpe esikunyonyobelayo noma kungaso ukuthi-ke kunesimo esina sikujeqeza noma-ke ingozi engahle-ke mhlawumpe ibe khona noma-ke ukuhlaselwa ongakulindele noma-ke inkinga osaba ukubhekana nayo nje empilweni kungenzeka ukuthi mhlawumpe ubhekane inkinga ethile osabayo ukubhekana nayo kodwa-ke mhlawumpe since la ukwazile ngathi uyayishaya mhlawumpe kungenzeka le nkinga inkinga ozokwazi ukuthi uzame ukubhekana nayo kodwa futhi awunaso isibindi sokubhekana naleyo nkinga leyo noma-ke kusho-ke la isitha esithile futhi-ke uma uphuphakala-ke inyoka kanti la uphel wengu uthi-ke ngiyabulisa phasa ngicela-ke la ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uphupha ubona imoto iginqika yabona igiqeka kodwa ngifuna ukuthi imoto iginqika kanti lapho umupho ke imoto mhlawumbe engathi iyaginqika noma-ke iyashayisa uphawu lolu luvame ukuthi lube yisexwayiso ngane kwethu ngengxabano esuke iqhubeka noma-ke engahle-ke ize ezokuba ozongahlewe nawena mhlawumbe ube nayo nabanye abantu kanti futhi la uma ukuthi la uphupha imoto iyaginqika noma-ke iyashayisa uphawu lolu olungasho ukudumala noma-ke ukuphoxeka obhekene nako noma ungahleke ubhekene nako empilweni yakho futhi ngasho-ke mhlawumpe ukufekela kwey'nhlelo zakho noma ungahambi kahle kwey'nhlelo zakho kusho ukuthi esikhathini kusho mhlawumpe ukuthi kunesikhathi sey'nkinga nokulahlekelwa esizayo noma usuke ubhekene naso ngaleso sikhathi leso yabo kanti futhi ngaso ukuthi mhlawumpe uyehluleka mhlawumpe ukulawula impilo noma-ke isimo obhekene naso njengamanje empilweni kanti la uthulisiwe bashe uthi-ke uphupha uthenga ubisi bengithenga la ubisi kodwa-ke ngifuna elizohlala isikhathi esingamosheki isikhathi lokungamosheki so uma uphupha la ufuna-ke uthenga nje ubisi uphawu lolu luvame ukuthi lube luhle nolungasho-ke isimo senhlanhla nokwaneliseka nenjabulo noma ukuthandeka kubantu esikhathini-ke zakho ezizayo ngenzeka la umuntu ongahlekiwe embathwe inhlanhla noma-ke ukugculiseka noma ukuneliseka noma injabulo noma ukuthandeka ongahleke ube nabo esikhathini-ke esizayo la kubantu kanti la uma usise ubheka la udaba likasibusiso Khumalo uthi-ke kuqonde ukuthini uma uphupha-ke i-ambulensi ithathe umuntu wakini uma kungenzeka la ubone le ambulensi ithatha-ke la umuntu wakini lolu-ke uphawu mhlawumpe olungamela-ke la ukukhathazeka osuke unako noma olungasho mhlawumpe ukugula noma ukulimala okusinakujeqeza noma kujeqeza wena noma-ke omunye umuntu osuke eseduze nawe noma-ke la kungasho ukuthi sekuseduzeke ukuthi uluthole usizo noma loyo muntu uma kunomuntu propose ngenawo usenkingeni ngenzeka loyo muntu loyo usezoluthola usizo alidingayo oluphuthumayo kanti la uma kungenzeka futhi la uphuphe la ubona iambulensi igibeza futhi lo muntu wakini la uphawu lolo ngabe luyabika ukuthi mhlawumbe sekuseduze lo muntu lalo athole usizo alidingayo noma uma-ke egula kungasho ukuthi-ke lowo muntu luzoluthola usizo noma-ke isimo sikahle sibe-ke sibi kakhulu-ke it might get worse ubobona la i-ambulensi imthatha lowo muntu loyo vele usho ukuthi isimo ngenzeka sibe worse kwesinye isikhathi kanti futhi la ngasho ukuthi mhluphe wena uma ubona ne-ambulensi ithatha lo muntu usho lowo muntu loyo ngenzeka udinga usizo oluphuthumayo oluvela kuwe kodwa futhi uyabona kanti la asikhulume ngomuntu othi-ke istiki uphupha la iyisebenzi mhlawumbe ze-ambulensi la zisiza-ke mhlawumbe abantu asuke beney'nkinga lolo phawu lusho ukuthi mhlawumbe kufanele-ke usize omunye wabantu osondelele nabo empilweni asiyibambe la sizokwazi ukuthi siqhubeke futhi-ke lapho kulandelayo qhubani isilandelele siyabona.